Welcome to Captain SABC Livu Online TV. Hobonala video kanyanda za mafungo uva kamuli feyo libiswa kachisole ichikosumbesuri chisole ya tshisole. Ezi ndinga mramsi mulife anapambano na mashuduli haangwa mashau.
Nani kumuna mazo sisole sa Jerusalem mandi fangazo. Ati fangazo. Natukule na paipi hapa. Nisoko zipa ni chemini. Nandoto badira 4,270 rigene. Mwepa. Asita nindo watu kushuma ni zisi wana zingini kare ziko tambu ziwa. Nga masole nonga veini. Watu ndibanji wa Jerome wa Jerome dini. Na chete ndi kare kutuwa zibadira nga watu wanonga veini. Ni rehezi masore, ni masore ya gai na. Ni masore ya gai. Machuduli hangwa. Mashau. Nachere deza rafu niso muhubara. Nachere deza rafu niso muhubara. Nachere deza rafu niso muhubara. Endi ndereni. Ati miyano bashu machiri zini ni asudibabu mashau. Bashu machiri zini. That's why this I chiri zini ngo nano by sorry. Nani kori humbro zizibaza. Sasa na sita mahola. Ati rwari nne.
Ngamura wa video iyo tshisole chodo dalela mulife. Mulife watu ya haba chuko mshara muya haba dilinge zuri. Mulife kaime asongo shaba. Uyundi mulife musi tshisole choshika.
Don't run. Mulife don't run. Hey, Mulife don't run. Mulife don't run. Hey, Mulife don't run. Mulife don't run. Hey, Mulife don't run.
Muranga panda wa dzinganga pano vunduni la Limpopo vhuelechedza vhabebi uri ri tshi ri na madzina a vhana kha ri sedze ri sa ḓo tulela vhana. Uyu ane a khou bva u ripota uri o rwa nga lufo u pfhi ntambudzeni. A si kale kale ntambudzeni a khou tou bva u rwa nanga bodo. Livhuwani nepipidi ubva na sekondari o vha tshi rwa vhathu vha tshinnani. Ntambudzeni vho mukaidzana ya si pfhe. Murangaphanḓa wa tshipikwa mami vho eletshedza uri zwithu zwi so kha Muofhe ona vale mabuli.
Uva muvani.
Iya.
Hezwo soko ri nduri ndo pfhi tshipo tshipi vha khou ita milo kuita mina thomoli. Ni ndo pfhi tshipi vhori wa irini wa.
Ende
Mude vala mabuli, vala. Tuna zondi kwa penya, vala. Polifila.
Mambi wanga mranga panda wa vileza ozi doro zwa fake vo mtarira auri mami wa edela nta sofa rumuni unazitu utonga ndia wukuma.
Batu tiu fizike guru zote zwa faka TikTok zituwe. Sinone ndigo tuwa ma TikTok ha. Adisha posta, ndo zbono. Bye-bye, good night.
Asikare kare mukosi achikotovoba mafungoni au visa damu. Vadivi vazwa muhumbulo vari vavo suspect uri mukosi ukotoda thuso ya madokotela ngo tavanya saizwi namusi achivo bifana na mumwe futi.
Cut which is there. Ndi do tuwanda ngwamba tala cut uri ndi velele. No. Mara they turn table around. They follow me wherever I go. They take everything that I have. Urumeri wena vhathu fi mukosi. Rikonya goni manager. Only to find out uri haba vhathu vho rumiwa nga cut. Cut which is want to see me suffering because of the same thing ine nda vhandi khou ita vhutshiloni.
Kiela ntreka.
Ori.
Kesi yori ichia panda ya ubeniwa mkosi aya atoda loyara ya mahara isina nomboro ya 015 ine abandika. Mkosi ori achiko kwebu wa kote ndikari esan hard luck.